yekola, na yekola na oa. Na yekola, na yekola lelo. Un, deux, trois, ya bozambe. A, B, C, ya bozambe.